Gohora kandi ntangunza ntamuyaga nta dayimoni kandi ntanabantu ntashoshobora kubikubwato buri mwumukiza w'ubugingo byose Yesu azobizibiza Gohora kereza nta kitazomwumvira
amahoro iwacu amahoro iwanyu ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi muri komine Gihanga imyuzurira y'amazi y'uruzi Kajeke yuzuranye gushikaho amabarabara afatiye ku ibarabara ry'igihugu rya gatanu yose yuzuyemwo amazi ayo mazi hakaba yateye no mu itongo ry'abapfuye riri ku mpanda seko kandi uruzi Kajeke rusanzwe rwisuka muri Rusizi abantu babiri nibo bamaze gupfa batwawe n'uruzi Kajeke amazi umunani nayo arabomoka amabarabara abiri yuzura amazi n'imirima irononekara abanyagihugu b'Igihanga baratabaza bishoboye gufasha kugira urwo ruzi rusubire mu nzira yagwo n'amazone ya Gatumba na Rukaramu ari muri komine Mutimbuzi abanyeshuri biga mu mashuri ya leta barenga 4,607 nibo bariko baturatura kubera amazi yateye ibice bitandukanye barimwo umuyobozi w'indero mu ntara ya Bujumbura akavuga ko abiga mu myaka y'icenda n'irangiza amashuri yisumbuye bazokora ikibazo ca leta babaye barabaronderera aho bigira umushikiranganji w'intwaro yo hagati umushikiranganji w'ibidukikije umushikiranganji w'inyubako n'umushikiranganji w'agateka kazi na muntu bakoze urugendo mu mazone ari muri komine Mutimbuzi yatewe n'amazi aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Javen Ndirakobuca yasavye abantu bari bapanze amazu mu Gatumba no mu Rukaramu batewe n'amazi kuja gupanga ahandi kugira batorere inyishu irama ico kibazo yongeye kandi asaba abanyagihugu gutegura imitima ku ngingo igiye gufatwa naho yoba yo kubimura muri ico kibanza ikabatwara aho ibona hari amahoro n'umutekano n'igipolisi kiremeza ko abantu bagera ku 5,000 ari bo bamaze gukogwa ko n'imyuzurira itegwa n'inzuzi Rusizi Manda na Kajeke igikogwa cyo kubimurira imaramvya bucaratanguye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 17 Rusama inama nshingamateka yihweje yongera iremeza integuro y'itegeko rigenga imfashanyo ingana n'imiliyoni 54 n'ibice 6 z'amanyamerika yatanzwe ni banki y'isi yose imigambi y'ishirahamwe FIDA rijejwe iterambere ku isi kandi umugambi wa mbere ni ukubandanya kuvura ku buntu abana batarakwiza imyaka 5 iyindi ngo ni ugukurikirana amagara y'abakenyezi bibungenze ibijanye n'abaremesha kiyago mu ntara 13 harimwo no gufasha abakorewe amabi afatiye ku gitsina ni nyuma yaho umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yarahejeje kubasigurira ibituma bo kwemeza uwo mugambi mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike zone Rukina ubuyobozi bw'indero bwaho hamwe no ku ishuri ritoya rya Rukina baratunganije ibirori bijanye n'imico n'akaranga ku kivugo kivuga kiti tugarukira karanga n'indero runtu mu gwaruka mu gutsimbataza ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi hari ku igenekerezo ya 14 Rusama abajejwe umugambi menyumenyeshe muri iyo zone bahamagariye abana kwirinda gutwara inda tsindaro mu kwama bayaga n'abavyeyi babo ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza bakirinda ico cose co bakwegera muri izo ngeso mbi. Naye umuyobozi w'ishure aho mu Rukina ari kumwe nabo basanzwe bafashanya ubuyobozi kuri ayo mashure muri iyo zone barasavye abavyeyi kwama baganira n'abana babo mu ntumbero yo kwama bafashanya mu kubaha indero nziza. Ibyo bikazotuma haba iranduranwa n'imizi ry'abana batwara inda z'indaro kuri ayo mashure biciye no mu dukino bakina. Buramatari w'intara ya Bubanza yatanguje ibikorwa byo kubaka amasomero ane ku mutumba wa Butanuka zone Butanuka muri komine Mpanda. Ayo mashure akaba ari intererano y'ishirahamwe Dreaming for Change rimaze gukora ibitari bike muri iyo zone ya Butanuka. Buramatari w'iyo ntara yarashimiye cyane iryo shirahamwe yongera hamagarira ayandi mashirahamwe gutangura nayo imigambi yoteza imbere intara ya Bubanza. Mu ihiganwa ryatunganijwe n'ishirahamwe SIEP ariyo Société d'importation, exportation et promotion événementielle hano mu Burundi mu ntumbero yo guha agaciro imideri ku munsi wa gatandatu igenekezo ya 15 Rusama. Ishimwe Vanessa na Ngoyi Bokoyo Evariste nibo batsindiye urugori rwa Miss na Mr Fashion Burundi w'umwaka wa 2021. Nisengwe Bella nawe yatsindiye kuba Mr Africa Burundi kandi ni nawe agiye guserukira igihugu cy'u Burundi mu ihiganwa rya Mr Africa Continent y'umwaka wa 2021 rizobera mu gihugu cya Ghana mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka turimwo. Ishirahamwe kwahuje Burundi igisata cyo mu ntara ya Ngozi yatunganije ihiganwa ku migwi yo mu makaminuza n'amashuri yisumbuye y'Ingozi ku civugo kigira kiti turi kumwe twese ntaco tubuza gushika ku ihangiro ryo kugarukira kuri bantaho nikora hari ku munsi wa gatandatu. Mwayo mahiganwa umugwi wa kaminuza ya Muyinga igisata c'Ingozi ni wabaye uwa mbere uhabwa agashimwe k'ibahasha y'300,000 ekofo Ngozi ya gatatu ikaba yabaye ya kabiri yahawe amafaranga 250,000 ekofo Nyamurenza yaronse amafaranga 200,000 y'amarundi ikaba yari mu kibanza ca gatatu. Twamenyesha ko imigwi yahiganywe ari 8 kandi yisunze ico civugo n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kwahuje. Muri iyo ntara nyene ya Ngozi muri komine Marangara abavuka komine 4 ngo bafise ihangiro yo gufashanya no kwitaho abatishoboye na cane cane abageze mu zabukuru aho bishize hamwe tanga amafaranga miliyoni 675,000 y'amarundi bagurira banaho nikora 558,000 bo mu mitumba yose iyo komine amakarita yo kwivuriza ko kandi ngo ntibihereye aho ico gikorwa cyo gufashanya kizobandanya. Tutandukira amakuru y'inkino urukino kirarane rwahuje Kayanza United n'umugwi Atletico Academy ruhereza inkino z'indwi igira 28 rwabaye aho Kayanza United yatsinze ibitsindo 2-1 umugwi Atletico Academy. Umugwi wa Kayanza United waciye ufata ikibanza ca mbere mu gihe hasigaye inkino 2 gusa ihiganwa rirangire. Ni ukuvuga ko ubu Kayanza United ni ya mbere n'amanota 52 hagakurikira Flambeau du Centre n'amanota 51 hagakurikira Le Messager Ngozi n'amanota 51 Aigle Noir ni ya kane n'amanota 49 Musongati ni ya gatanu n'amanota 47 Rukinzo FC nayo ni ya gatandatu n'amanota 47 Vitaro FC ni 7 n'amanota 41 Olympic Star ni 8 n'amanota 39. Royal FC nayo ni 9 n'amanota 38. Mu kibanza ca 10 hari Bujumbura City n'amanota 35. Burundi Sport Dynamic ni ya 11 n'amanota 35. Bumamuru FC ni ya 12 n'amanota 35. Atletico Academy ni ya 13 n'amanota 38. Interstar ni ya 14 n'amanota 31. Les Elephants FC ni ya 15 n'amanota 25. Muzinga FC ni ya 16 n'amanota 11. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Aha ni Komoza TV. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.